Hei whakapuare ake, me tahuri tō tika atu tātou ki tētahi karere kātahia no ka pakaru mai. He ai ki te Premier o Aotearoa, John Key, ko Willy Apiata VC, tētahi o ngā toa rangamaro, i āwhina ki te whakamarumaru anō i te rohe o Kabul i Afghanistan, whai muri ho i te whakapahū tanga mai o etahi pahū ki taua rohe i te rāhina. Te kaumātoru ngā tāngata i mate i aua pahū rā. Me te aha, nā ngā toa whakamomori o te Taliban, aua pahū i whakapahū ake. He mea mahuta ake tēnei kōrero, whai muri iho i te putanga mai o etahi whakāhua i roto i ngā newspaper.